Dumela salbonani di viewers bo haye sarafikile rumelisa nako yane ya rona ye monate ya the Trauma Kings and Queens le Dr Malakabe tsatsila ka she go re a tsiba hore go sodutsi o batla o tsiba hore tsatsila ka she go ho yetsa lang ho the Trauma Kings and Queens tsatsila ka she go our queen queen ya rona hona mona haye ke bua jwalo ke mamate ke bua jwalo ka MaMlambo MaMlapo ngwana a phela metsi la ha o ka fetwa ke show ya MaMlambo ya MaMlapo ngwanaka ha o tsebe hore ntho tsa hao ha di no bapa shasha jwale he etsa bodite bo hore o ya subscriber mme ha ke kgutla fela metsing. Welcome back re khutile kwana ho the Trauma Kings and Queens mo o le tile ngo batla o tsebe hore tsetsela ka sheko queen ya rona e leng yena MaMlambo hore na ho etsa lang ka yena bophelong ba hae real life jwale he Dr Malakabe o teng kwana ho tsebisa hore ngwanena na ya tumisang lefatshe hore na ho etsa lang ka yena mme ha tsebe he hore MaMlambo lebitso la hae la nnete ke Gugu Gumede ngwanena ke Gugu Gumede lebitso la hae la nnete mme ngwanena ha re bua hona jwale ke bua ka Gugu Gumede MaMlambo wa Uzalo una le dilemo tse 28 years una le dilemo tse 28 years ha re bua hona jwale o hlaile ka 1992 MaMlambo o hlaile ka 1992 ka di 14 tsa September ha le thwasa le hlabula ka ho hlaba MaMlambo mme he o tsebe he MaMlambo mme wa hai ki Zanele Mkwaza Msibi ha mana o tsebe mme Zanele Mkwaza Msibi ke bua jwalo ka deputy minister ya science and technology mme o le ke tona la di-science le di-technology jwale he ke mme wa yena he ke bua jwalo ka Gugu Gumede MaMlambo wane wa Uzalo jwale he mme MaMlambo yena he ntate wa hae ha a sa phela lefatsheng le kakwane ntate wa hae ka bomadimabe o la hlokahala lefatsheng le kakwane a thola jwalo accidente ka 2017 ka 2017 ntate wa hae o la thola accidente mme ntate wa hae e ne e le membera e teng kwano e kgolo ya AFP mme ngwanena he o tsebe nthona ya hae ya o actara ena acting o ithutetse yona haholo kwana Los Angel ke hona moo a ithutetseng acting ena ya hae teng mme o na ntse a le moo Los Angel jwale o kgutlile kwano hona mona Mzansi ke bua jwalo ka South Africa South Africa.